Ya in ban same ki ba
domin zan cutar da kaina in har ban same ki ba.